Now look in the mirror and tell me what you see.
Ka kite au ia Junior.
You see Junior. Well, you want to know what I see? I see pride. I see power. I see a badass mother who don't take no crap of nobody.
Ka kite tonu koe I tēnā.
Yeah, man. But it's not about what I see. It's about what you see. Now look in this mirror and tell me again what you see.
Ka kite au...
Pride!
Whakahihi!
Power!
Te mana! Ka kitea...
A badass mother...
E kore e pangia e te Tūtae Karoro!
What, again!
Ka kitea... Te whakahihi!
Can I hear you?
Te mana! E tete kura... E kore e pangia e te Tūtae Karoro!
Once again!
Ka kitea... Te whakahihi!
Junior!
Te mana! E tete kura... E kore e pangia e te Tūtae Karoro!
That's right!